Surprise music, baby.
Flaga got the recipe.
Kwanza na fura. Nitaimba na kucheza. Na kucheza. Washa mishuma. Weka keki juu ya meza.
Juu ya meza.
Oh, ila usinicheke.